Ingamalam ndimuzimnandi funo. I have a problem ngamazinyo wam. Nobuntu angathi ndimhle, I don't feel like I'm beautiful anymore.
Ufuna ukukwenza le ntona?
Asuse nje le mess.
Indenza ndiluze self confidence.
Khe ndixelele uba yintoni igama lesho?
Reject my smile.